Igama lam ngunkosikazi Brenda Zanele Mbatha. Isifundo sam isiZulu ulimi lwebele. Namuhla bengethula umhlambu unkwe.
Sanibonani grade 2. Njani grade 2?
Siyaphila nemba.
Nami ngiyaphila, hlalani phansi.
Siyabonga nemba.
Isifundo sami lesi sesizulu sifuna kuqala mawuzosenza abantwana baqale ngokuhaya umlolozelo.
Abantu bam nansi insimbi kha
ngibeke sengiveza ithombe ngoba bengishile ekuqaleni ukuthi ngizofuna uhlamvu ngwa
ubuka isithombe bese ungitshela ukuthi ubona ini siyabonga amatshalo ubonani
Ngibona isinkwa.
Grade 2, ubonani?
Isinkwa.
Asimshayile ihlamba.
Okwabantwana bekufanele bekwenze ukubuka isithombe bese bengipha igama.
Inkwa ngafaka sekubani manje? Inkwe ngafaka kwaba uba? Asifundeke? Funda ayonginamathisela andiswa
isinkwa
inkwa
funda kakhulu
inkwa
khombisa iclass khombisa grade 2
inkwa
isinkwe
nithini kama class
isinkwe
mshayeleni hlambda hambo namathisela ke duze kwesinkwe
Egcineni bathathe igama balifunde bona bese benamathisela eduze kwesithombe.
Isinkwa.
Leli?
Inkwethu.
Leli?
Inkwani.
Manje ngifuna ukubona ukuthi abantu bayakwazi ukungipha amagama anolomsindo. Ngifuna niqale ningibhalele maqoqweni igama.
Uma sesiqede lokho sesiyawukhulumisa ke loluhlamvu lwethu elithiwa unkwa silusho ukuthi lubhalwa kanjani sesilufaka unkamisa a e i o u emva kwalokho sebengipha amagama ana loluhlamvu unkwa abazakhela bona uma sebekwakhile siyawabhala oqwembeni siwabhalelani senzele ukuthi nalabo abanye babone ukuthi uhlamvu libhalwa kanjani selihlangene nezinye inhlamvu
iqwezi iqwelamthini iqwabazane
ekugcineni kabantwana bafunda indaba indaba enalolu hlamvu balibe nekhono lokulalela Base beya ekhonweni lemisindo lapha bebhala amagama bese sadlula ke saya ekhonweni lokufunda
kwakubekwe inkwali eduze komgwaqo ngoba wawulungiswa bahamba kancane baze bafika emini ezinkwazi.
Sibushale ihlambe.
Lesi sifundo ngisithokozele kakhulu ngoba ngesigaba sesine usuke usukwazi ukubona abantwana abazodlulela ebangeni elilandelayo. Ngifune ithombe ezizohambisana nohlamvu engizolwethula.
Oh, my head, oh, my shine.
engikuncenga kakhulu mina kothisha ukuthi uma ezofundisa aqala sihlele isifundo sakhe ukuthi oh ngifuna ukufundisa lokhu ngolimi lwesiZulu izinto engizidingayo nazi ebese yobuza koza kwababanye abenza lesi sifundo sesiZulu ukuthi uma ngifuna ukufundisa ngalento ithathwa kanjani uzenze zonke izitephu zakhona uzofika egcineni bokwazi kothisha ukufundisa lokhu okufunakala ukuthi ingane sikwazi.